Dirty Sprite. Ndizanga malanda papatini. Kulungisa into ezenzekayo elokishini. Yazi abanye benu bazincanya le trap but abanye benu bazigcwele. Ingoma nje ndiyandithanga nalo. Ndiyele phone yaphina ndiyandithanga nalo. Yeah. Abantu bathi pre batini. Batini. Abantu bathi pre ngiyatheta ngoto kakubi jo bathi pre suba naka skin kakubi into yakho bathi pre ezinto zitolwimi but baxakwe ngezabo umna ndiphume ekasi so ndiyayazi life yasekasi ume koneni ufike kuba njikhokasi ngapha kuyabuzwana utyiwa ngubani lona bras nobuvela phi aba bantu sebekwazi bagade yonkinga khonto bangafuna uyazi othanda ugxeka aba bantu fethu apha ekasi ukuba unabani naleyo into sebeyazi nalapho suka khona ilife yakho sebeyazi ngoondaba zabantu aba abafuna isipana bagade izigulo zabantu but bona abazazi nobuye ekliniki bathi utyi ARVs this is shit man kwazi le nto mfethi ndenza umsindo le nto ixhaphakile ngoku yenzwa nazibrasa wahleba amadoda ade odlula nabafazi ukuba uyazam bayaxaa bengena nixt bahlale lokushit bahleba ubusuku nemini bathi pre batini abantu bathi pre ngiyathetha ngoto kakubi jo bathi pre suba naka skin kakubi into yakho bathi pre ezinto zitolwimi but baxakwe ngezabo mamela sibani aphake kusemhlabeni not everyone no close kuwe ngqina ukuthanda nyani not everyone no close kuwe yitshomi yokwenyani people pretend and fake zii-backstepers adali benza ingathi bayahleka bengahleki inyani benza ingathi bayakuthanda bengakuthandi inyani xa ukhona bayahleka xa ungekho bayakuhlepa ingxako baxelela zona ngaba bathanda usihleka hleka nabo ngoku yazi bayakuzonda nyoba nabo ngoku yazi ukuba bayakuhleba qha ubanikele kumdali wayena uthixo mfethu uzokwazi ukuphendulela ngaba baclose abakuthi bakwazi usigqiba ngaba baclose ababakwaziyo ukusihleba ufike bayakuthanda kodwa bona bayagxeka bathi pre noba bangandithuka pre batini abantu bathi pre ngiyathetha ngoto kakubi jo bathi pre suba naka skin kakubi into yakho bathi pre ezinto zitolwimi but baxakwe ngezabo ukheka nabo ngoku yazi bayakuzonda nyoba nabo ngoku yazi ukuba bayakuteba.